Jam pang mata. Ya. Tadi kan lebih.
Picture. 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 Picture.
Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture. Picture.